Fabilove ni mukuru wanje ndamwubaha ariko sindamutinya.
Umupeti yigeze kuba wanashimara muri timu y'abafana banje. Yego ndamwibuka vuba.
Uvansoa indirimbo yitwa King B Face. Fabilove yaranyandikiye ubwiwe aranshwanira arantuka arambwira ko ibi bintu ngize atari vyiza. Guhera iyo saha umujama charamblock.
Azabishyire kuri ekran vyerekana. Je nta muntu nzi gubloka muri telefone.
Ariko je kintu cagiye kumbabaza nuko Desire Pina Fabilove bavuze ati no mupeti ntaririmba muri no ndirimbo.
Iyo bavugiye yo collab yari yo je twa dufitanye je nta collab je wenzi ku bwanje ku Rwanda gwanje.
Ubutumwa nibaza ko no muha no muha no mubwira yuko kugira inzigo ntacho bimaze kandi nufate ntugafate nabi muto yawe canke uwundi muntu wose witwaje ubwanwa canke witwaje igikenye si
kugira challenge si bibi si bibi. Ariko raba iyo challenge ungene wayikoze urabe n'umutima wawe wayikoraga
nta commentaire nimwe ndaronka yiwiwe ariko ariko nibaza ko ubutumwa bwashitsaho nashaka je
nibaza yuko nimba vyukura shaka promotion nimba shaka kwi promotinga arashora kuza kanyegera kabimbira ati Fabilove ndashaka ko dukina na kantu kameze mwenu
kubwimvo y'ibanki yishwe n'amafegi isura ninjundi ubugufi nkifundi
ndumu happy Fabrice di Babi kuri flow kuri kepi vuga benda gaterivesi grabe mafe umvivesi
BTV Burundi presents B News B News B News
Yeah, ashirisoni mukwiyita master kingi kubwimvo y'ibanki yishwe n'amafegi isura ninjundi ubugufi nkifundi. Yeah, rap yiwe ni y'abadogodogo isona nk'uwo bateye umunigo nigo nigo nikimuga mu muhogo mu mubiri n'uruzingo kubwa inzigo n'ibisongo yinywera ijoro umurango hama ngongongo. Yeah. Bo ndabaramukije bakunzi ba BTV ne Knife Jimbo na Jenga ndabazana indirimbo yanje shasha yitwa ntimwibona ubwanwa ni indirimbo yasokanye n'amasanamu nibaza ko musimbira ku rubuga rwanje rwa YouTube mukayikwirikirana ni indirimbo novuga ikozwe ku buhinga bugezweho bo nkaba nazananye n'umu director wanje asanzwe amfasha muri no miss atako atari karakora kugira ngo indirimbo zanje muzore muzironka zifite n'amasanamu reka tumuhe akanya nawe yidondo.
Okay, nitwa Kibanomic nkaba nkora muri Kibanomic Brands namaze gukora video nyinshi harimo ni ya M9 Jimbo itwa nimwibona ubwanwa hariho n'indi twashobye gukorana nawe bari kumwe na Obelix hakabona andi ma video menshi twagiye turakora harimo na ya Wiz King n'andi y'abantu bantu nyene nkaba nkorera mu Kanyosha abifuza gukora ama video meza cyane karibu murahawe ikaze cyane.
Yes, M9 Jimbo watuzaniye indirimbo yitwa ntimwibona ubwanwa ni indirimbo dusangamwe ubwahe butumwa.
Indirimbo ntimwibona ubwanwa ni indirimbo yigisha abantu yuko ubwanwa atari bwo bugabo ubwanwa butogutuma ufata nabi ubutabufise ufata yani muri make mutoyi yubahe mukuru mukuru nawe yubahe mutoyi ya ni bwo butumwa buri muri iyo ndirimbo hanini
biraboneka kume ngo hari umuntu uri kurabwira niba atari banga ninde
baza ko abantu benshi ndirimbo nimba batarayumva basimbire kuri YouTube bumvirize baraza kumva ubutumwa ariko ndatanga example ni hayi nafashe uko ndiko nda nk'umuvyeyi hajya ari kahanura umwana abana biwe ari karabahanura reje rero baraza kumva ibintu byinshi navuze muri iyo ndirimbo.
Yes, ariko kandi tubwiriye ko tudacina ijya nino birumvikana ko uri kubwira umuririmbyi Fabilove kubera ko uravuga za Fabiola ukavuga ibintu vya dogo vyinshi cyane kubera iki washimye novuga ati kumwifatira mukanigo canke mu gihe tuziko urashaka kubwira umuntu ariko ntiyimenye uwo uri ko rabwira n'umuvuge n'amazina.
Fabilove ni mukuru wanje ndamwubaha ariko sindamutinya sevyo mu bisanzwe je Fabilove kuva nsohoye indirimbo yitwa King B Face nibaza ko Fabilove yaranyandikiye ubwiwe aranshwanira arantuka arambwira ko ibi bintu ngize atari vyiza iki niki kandi ngo twahora turabagenzi ndamubwira Fabilove ni bisanzwe je kuba ngira sorry ino ndirimbo nuko ngira mvuga ikiri ku mutima guhera iyo saha umujama charamblock amblotse ndavuga none je namugize ne kwe kwanso ino ndirimbo nivyo vyo cyabituma mbloka atangura kunyanga hijya ejo naho haheze nibaza ko Patrick Pajo hari ndirimbo ya barapere abarapere benshi bonga mu Burundi yashaka ko bahuriramo ko mikorabo kugira ngo bahayagize umudiho wa rap reje Pajo yarampamagaye mu bandi nkuko yahamagaye Fabilove arahamagara ba Desire parahamagara benshi aba Overdo ba Pauzon buramatari bose bari hajya ariko je kintu cyagiye kumbabaza nuko Desire pina Fabilove bavuza tuno mpeti ntaririmba muri no ndirimbo bica bimpe bibazo vyishye ndibaza none jewe aba bajamana bakoreye iki kugira ngo washo kumbuza kuririmba mu ndirimbo batateguye nabo bahamagawe nkuko nanje nahamagawe bo vyaranshavuje cyane nka mukuru wanje sinibaza ko ariyo ndero yoshwa kunyereka arico kintu yoshwa kunyereka imbere yo wanje yarakuye kumfata akanyereka muri no mwuga arimo twagiyemo ko uko babikora niyo canyereka ibintu nyizi reje vyarambabaje cyane kandi nibaza ko nkamwebwe mu mushikirira muzomubwire ko vyambabaje kandi ni yashaka azonsabe pardon kandi bizoba vyiza
yego inyuma rero yo kuyikora iyo ndirimbo we yavyakiriye gute hama we wabonye ko ariyo nyishu y'ibibazo vyanyu gusora indirimbo kumbure umubwira ko atokwibona ubwana
musanzwe nta bintu vy'urusaku njamwo canke vyiki nashatse hajya nashatse gushira hanze ibintu vyose yankoreye byarambere ni nyigisho kuko nibaza ko iyo ndirimbo ni indirimbo ishobora gukoreshwa no mu kibano aho dusanzwe tubaye ni n'ubutumwa yampaye ubutumwa rero nashobora gutanga nshira muri societe kugira ngo ishobore kudufasha hama nawe nimba yarayimye indirimbo yarayumvise ndabizi nta commentaire nimwe ndaronka yiwiwe ariko nibaza ko ubutumwa bwashitsaho nashaka je
yes nubwo aye ubutumwa uhaye Fabilove muri kano kanya
ubutumwa nibaza ko no muha no mubwira yuko kugira inzigo ntacho bimaze kandi ntugafate nabi mutoyi wawe canke uwundi muntu wose witwaje ubwanwa canke witwaje igikenye sinzi nibindi nibaza ko ntawe vyo mushikana abandanije ko ntawe vyo mushikana rero vyiza mbono kumengo yo kwikebuka
nibarukana mu mbona ndakana muce munyurira ko kandi mbarusha gucana nimwibarukana mu mbona ndakana muce munyurira ko kandi mbarusha gucana kubutagira bagenzi tukure ntakintu wanze
nacho wanze
Yes, Fabilove turagoye ikazi.
Murakoze cyane.
Meze neza makuru y'imizi.
Ndese hano vuba meze neza.
Twari tukumbuye muri BTV tubwire bishasha vyawe ya makuru y'imizi.
Bo, je no vuga yuko nanda bakumbuye nanje. No vuga yuko nasinahiruka. Ya nahiruka igihe nari nsohoye video ya nacho wanze. Yeah. Rero kubyivyo nibaza ko twari dukumbananye twese ofete
warabaye umuririmvyi w'umwaka muri RFM ikiringo cawe cararangiye urashaka kwibutsa hajya wakoze ibikorwa bingana gute muri uwo mwaka wose hama ivyimirije bishasha kuri wowe n'ivya
mbajije ikibazo cyiza cyane kuko navuga yuko umwaka wa 2020 n'umwaka navuga yuko nakoze ko cyane narakoze cyane kuko narakoze amakolabo menshi hari zasohotse n'izitasohotse ngira muribuka kolabo ya Farias indirimbo yitwa Iri Joro ngira muribuka kolabo y'indirimbo ya Sadi yitwa Izina Remix narakoze kolabo na Don Bright narakoze kolabo n'abantu benshi ba Sage Wise bande benshi cyane hanyuma kandi kindi nacyo nanjye ndakora indirimbo ubwanjye nzi wanjye z'umwihariko ndakora indirimbo yitwa Call Me ndakora indirimbo yitwa Hange ndakora indirimbo yitwa Oh My God ndakora indirimbo nyinshi zitandukanye hanyuma kandi ahageretsweho ndatanga na challenge bita Master iyo challenge Master nibaza yuko ni challenge yavuzwe cyane mu bapapere nibaza yuko muri 2020 tutabeshanye vraiment Fabilove muri hip hop ni je murapere navuzwe cyane gose hanyuma tukacha tugenda kubiteramo narakoze ibiteramo byinshi cyane gose novuga yuko nakoze ibiteramo bishika kuri Kenz harimo nzi ya za Flambeau de Rap harimo nibindi biteramo byinshi cyane gose ndetse ntogwa na ni comedia intora nk'umu rapper ashobora guseruka donc ashobora kujya kuba umujiriste muri competition y'aba rapper ngira muri avyibuka yuko conférence de presse yabereye muri Star Hotel so muri make nivyo novuga yuko ndi mu ba artiste bashiye kuronka ibiteramo byinshi cyane gose
gato y master canke freestyle areas
Ndumu happy Fabrice di Babi kuri flow kuri kepi vuga benda gutere vesi grabe mafe umvi vesi ndamushire kuri menshi ngora kuri beast guhinga kuri speed abapeti kuri benchi bari kumubari barabiskondi hero yeah mwese ndaponda kuko muri zoya simonda nzoya na yeah Fabrice the kitchen boy reka tugire ibyo nyine
twabonye muri vitwa Eminife Jimbo yavuze yuko muba mufitanye ibibazo na cyo cyane cyo kibazo
muri vitwa Eminife Jimbo
Eminife Jimbo
ndirimbo ya yitwa ntukibona ubwanwa
yasubye ko muba mufitanye ikibazo na cyo cyane cyo kibazo kaba cyatanguriye igihe mwari muteranijwe na kolabo ya Pajo Patrick yabaririmbye ba hip hop biravuga yuko wamwankiye kuririmba muri iyo kolabo icyo kibazo cyoba cyahereye hehe bimeze gute
bo je wanashima kwere mumbabarire no mpeti nta no nari nshibuka mugabo jewe icyo novuga cyocyo iyo bavugiye iyo kolabo yari iyo je twari dufitanye jewe nta kolabo jewe nzi ku bwanjye ku ruhande rwanjye shaka kuba twe dufitaniye hagati yabo hanyuma ivyo nzi higeze kubaho kolabo ya yorganije na Patrick Pajo baza ko mu bibaza abavyo organije ko urumva deja kolabo atari wanje nta ruhusha mbafise go gushobora kwankira umuntu kanaka nibaza yuko bo bibariza hande jewe na muririmbyi no shaka kwankira ngo dukorane kolabo kandi deja vyari prévu yuko dukorana nibaza yuko kibazo je mfitaniye n'umuririmbyi
yes Eminife Jimbo ariko usanze umuzi
bo navuga yuko ndamuzi kuko n'umupeti yigeze kuba wanashima ari muri timu y'abafana banje yego ndamwibuka zo
yes wibaza ko mwapfuye iki kugira ntagume muri iyo timu y'abafana bawe kuko biravugwa no ko kumubroka waramubrotse
je nibaza yuko ayo makuru ariko arabaha nimba yo bari wayabaha nibaza ko abaha amakuru atariyo njewe nta mu buzima bwanjye nta muntu ushobora kubloka nta muntu ushobora kubloka mu telefone nimba yo yarabiberetse mu telefone akavyerekana aza bishyire kuri ekra vyerekana je nta muntu nzi kubloka muri telefone kuko nibaza yuko nta kintu na kimwe je twofa
nirya rimwe bamwe
kuva muri timu y'abafana banjye ni uburenganzira bwiwe hanyuma kuko usivye kwikurayo naje harabo nkurayo kuko ndeje agenda kunda yuko umufan aza gukora nk'umufan pana kuvuga ngo Fabi Love urashoboye gusa no ndakunda ko umufan akora akazi yategerezwa hanyuma isiga navyo bigakwirikira so rero kubyivyo hari habinjirayo bashasha hariho nabavaya bikurayo nabo nkurayo jewe ariko kandi akabaho nabandi benshi binjira so urumva rero ivyo mu matimu yose murabizi
ego tugerageza kubandanya ariko yaravuze ko ikibazo cyanyu gishobora kuba cyatanguriye igihe yasohora indirimbo yitwa King B-Face aho washoboye kumwandikira wamubwira ko ibyo yakoze atari byiza hama wongera uranamubroka n'ivyo ayo makuru
cyane nibaza yuko muri make abantu mu kwipromotinga barafite strategi zitandukanye sivyo nibaza yuko nimba vyukura shaka promotion nimba shaka pi promotinga arashobora kuza kanyegera kabimbwira ati Fabi Love ndashaka ko dukina na kantu kameze mwene ubu apana yuko abicisha mu bubeshi kuko nibaza ko ivyo byose nimba ari wowe yarabivuze nibaza yuko nta kuri na gutoyi vyukuri nimba hari ukuri arazobereka abereke telefone abereka hano je no wanaramwandikiye message vuga ivyo bintu jewe vraiment uko iyo ba
Yes indirimbo ntukibona ubwanwa uramaze kuyumva ivuga ku iki
ndumva bro ndakubeshye
aravuga ko akuruta gucana
akuvuga
byose eh byi amajambo menshi hanini iyo ndirimbo yayigeneye wewe
ivyo bine yakonda vuga ufite no kwipromotinga rero kusa ugwaruka gubu ndaruvunira nakagohe ifo gukora ikintu umaje kuraba neza kutari kuriyikira carrière yawe kuko hari giye ushobora gukora ikintu ugasanga ariko urica carrière yawe tura umuntu ari derrière toi monashwa kuba ariko aragufasha ngo ririmbe ivyo bintu no uraba ahubwo wowe passion yawe uraba ati mbe ndiko ndaja mu biki hanyuma ubone gushobora gukora ikintu sino urashaka gukora ikintu kubera ibishobisho cyangwa kubera ngo shaka gutaruka ngo wasanga utarukiye mu kinogo so rero no saba yuko kugira challenge si bibi si bibi ariko uraba iyo challenge ungene wayikoze urabe n'umutima wawe wayikoraga
yes nimba by'ukuri uta warayumvirije urashobora kugira nawe ubutumwa umugene niba utayumvirije nawe ukaba wifuza kuyumviriza turashaka guha umuntu iminota ibiri ukayumviriza
oh njewe ntandumviriza nawe ndakubeshye ariko ndamaze igihe numva yuko ngo hari umupeti yanutse petetre ko yoba ari iyo nyene maze iminsi ndavyumva ngo hari umupeti yanutse mugabo je kubera ko nzi fise abantu bantuka benshi haba ku marezo sosiyo haba mu ndirimbo ndafise nk'indirimbo ngira zishika hafi 60 zivuga Fabi Love gusa bon ivyo n'ibisanzwe ku muntu umuntu aba amaze kuba afise hashika nibisanzwe vraiment ngira abasare bose ngaha mu Burundi ngira barabizi cyo nibisanzwe bari so hanyuma kuvuga ngo ndayumvirize kandi wumva ari gitutsi mwamaze kubivuga yabwo iyo mutabimbwira ivyari byo nibaza yuko
no butumwa sinzi ko ari gitutsi
no narumvise yuko yantutse kandi nawe mwabivuze ariko rero nibaza yuko sumwanya wo kumviriza ibintu nk'ivyo ahubwo je nazanwe n'ikiganiro cyerekeye jewe nyine so rero Imana imfashe abandanya tere imbere
ego tubwira kutubwira imigambi yawe ya hafi kuko turabona ko umaze iminsi mu gacerere
bon je navuga yuko imigambi yanjye ya hafi myinshi navuga yuko turiko turabikora nicyo tumubona isa n'uwamaje kujya mu gacerere gato hariho indirimbo ziri hafi yo gusohoka hariho collabo hariho videos donc vyose birahari ariko nuko nyene biba bigoye kubivuga ariko mugabo narabemereye kwanza video ya mbere y'abapangaye hanyuma ibindi navyo muzogenda murabibona hariho n'izindi ndirimbo nakoreye video zitaraboneka hariho na collabo nakoze kuva mu kwezi k'umunani k'umwaka uheze izo zose ntizirasohoka so rero nibaza yuko ibyo byose bigiye gusohoka muri uno mwaka nyine byihuse
yes sinzi ko hari aga freestyle ko guherahereza ubwira utanga n'ubutumwa ku akajambo ubwira bariko baragukurikirana kuri BTV
novuga reka mpere ku kajambo nashaka nabwire yuko abari barakurikirana BTV Fabi Love ndabakunda cyane gose ndi umwana w'umurundi ndi umupere w'umurundi nafokwa yuko habaho ibintu byo kuvuga ngo Fabi Love tubwire ko no njye mvuga nk'umurapere nk'umuniga igihe cyose muzokumva ndiko ndavuga ijambo cyangwa iki muze muyifate nk'uko nka kujya kumusoda muramaze kubona umusoda iyo ari karavuga hari n'igihe hagutuma n'ikintu ukaza ehesha kuzana keke rombo rero n'abantu hakwiye turafite uko tuvuga so rero nibaza yuko Fabi Love ndi umuntu nitonda ndi umuntu nubaha ariko kandi ndi umuntu ntegereza kwifata nk'umurapere hanyuma freestyle nayo nshaka kubagirira iyo ariyo yose sinaje kuvuga iby'abapanga maze jewe naje kwivugira ibindi bintu by'ibipangaye ndavuga ubujinga n'ubuhuni mu mitima kuri benshi bamwe bavuga ko ari ubugambanyi irukana abo bapangaye ok buri munsi ngo bamugende ukubita urutoke babone umugenzi ateye imbere ngo umuroge oshe inzigo n'ishari waremeye ko bipaga mu mutima wawe oshe gerageza byirukane kuko nta n'icyo bimaze waragogwe nibyo waragogwe ego waragogwe
Fuck
below the kitchen boy,
when I put the channel.